insizwa mina wemfana ngeke ungenze lutho wena owabalama kamama shundungu mina nanga insizwa mina wemfana ngeke ungenze lutho wena owabalama kamama shundungu mina nanga insizwa mina wemfana ngeke ungenze lutho wena owabalama kamama nishutukulunga mfana balama kamama mfana ukhinawe lodo.